Lelotu game changer walankula za kukosi. Iyetu akulankula makamaka kuzudzula anthu amene amakanena mabodza kwa zitsogoleri. Utsogoleri wina umene kumapezeka kuti mtsogoleri sakuchita bwino kapena anthu akumudandaula ena amakhala anthu amene amapita kumene kuja nkumakanena mabodza. Kuti wakutwa kuti uja msampake consider, mina chizungu samata, kapena iyaye samavala bwino, kapena iyaye ujayo sinchewa, kapena sintumbuka, kapena iyaye simlomwe, izi sofunika mdziko la demokrasi. Ndetele veli modi, zimene a game changer akulankula lilo.
Moni amalawi, amuna ndakazi, wankulu ndi wangono, kwina kulikonse, kumene muli lelo lachitatu pa 11 September 2024. Ine ni twere nyenye Mr. Game Changer chikuni cha ushi. Remember, sindi maopa, sindi ngatutumushidwe, ndipo sindi matutumuka, muuzane kuti ine sindi makuopania. Komanso mujiwe, kuti ine ngati mutoro Mr. Game Changer, I'm more than ready to die. Chifukwa cha Malawi, amene voice yao singa mveke. A Malawi, amene amafunidwa, choringa chote akangwa ikantu pampando, akakuika nikankujipani kwanuko, kaya ndikuboma kwanuko, kena komuzia agenda nyala, muziwa tukwana, muziwa saukitsa, muziwa kwa jera zintu, muziwa tenga ngati jitsiru zalu, ine ngati Mr. Game Changer. Ndizaya nkulira Malawi ofutika, ndizaya nkulira Malawi mene sanga mveke kuchiko lino la Malawi. I'm here as a freedom fighter kugwira nchito ya Malawi amene sanga te kugwira nchito imene. Nimafuna ndiambe mau onela kuti, ineyo sindi maopa, and I'm more than ready to die for the sake of poor Malawians. And gakale pata vuta mwantundu wanchi, ineyo I sacrifice my life, I sacrifice my blood for the sake of poor Malawians. And ndirirede kumarira, nirirede kumangidwa, nirirede kupangidwa china chini chonse. Komandiza ya mpua chonadi. Remember, sindi maku open, ndinu a president arazo astakwera, sindi maku open, murindi mabilioni mwaba, murindi china chiri chonsa chokwe nerezani, sindi maku open, muma gona pa chitetezo, muma fungetiridwa ndi chitetezo cha dziko, asitikari pena paliponse, muma gona maro ajawone na kutari ense, atati wao na sanga funi ata dzuka po, I, ineo that game changer sindi maku open. Oh, what I know is that, imfa ikamabwera, imashia sitikari wo, imashia kazi yanu pambali, ndikuka kutenga ninu, pam, ulendo kumanda. Asitikari amena makute teza naja, mpamfu zimata, mpamfu zimena masala nazo, nizo kunya mulani manje mwao, kapena mbapewa mwao, ulendo nanu kumuchikwanu. Chimenecho, ndi chimene ni machiziwa, kaya ndiwe nduna, kaya ndiwe vice president, ndi sana pitirile, ndi muuze Michael Ush, kuti maulendo wako ameno kuenda, ukuono ngaso chuma cha ziko lino. Vice president, wanjo sakala mu office yako, chikalile ni pa vice president. Chirima amakala mu office yake, chirima sitima amva kuyenda yenda, chirima palime kumumva utireno ali ukuma, wali ukuma, wali ukuma, wasia Malawa Green Chito mu office mumuma suka, uwashia Malawi atakasuke agwira nchito, osa manamisa Malawi kuti mukugwira nchito, choringa mfuna kuti chakati mozichi, mukamachoka mukare muri ndizi mabilioni, mukamachoka mukare maononga, chifuka urendu wanu otu kuononga drama Mr. Wush, so ni mafuna ningo kuche njezani, kuti osa dipushisa kuti tiziri mbana ndi chakwira yeka, chakwira waononga kare, chakwira sogolo lake akuliona kuti ndirole pera, chakwira kuona yeka kuti ya Malawi saa kumufuna, inu awusi mujiwe kunena kuti ya Malawi tikukuonani kuti maurendona nyanya mupite mukakale mu office mukuende la chuma cha boma mafiwe la boma Malawians every day anthu amene mukuende nao achitetezo kaende achipani kaende achani kaende achani Malawians every day we are tired now kumayanga niyaza uchitsiru nchito ina yo asire ni ma PSA agwire nchito ina yo asire na inake kumene kwa kupasa ni ripota agwire kuende ende kwa kukukuti teraso drama Amalawi sama ngadi ai akuenda kunja kwaka akuenda kunja kwaka muno Malawi ulendo ina luonse wa president ingakale vice president ama unonga ma million kaya mune pesa kaya Anyway, kumene ni mapita siku meneku, nangufuna kuti ndi wawuze, ndi watira mpepo pang'ono, kuti ife ngati amalawa wachitikira, anyamata oganiza bo, ngakhale kuti sikulu yathu mumayiweramira pansi kuti ndi yochepa, koma ife timadzionera zinthu zipatali, and all what we know, ndikunena kuti amene amakavota, samakaonesa degree, samakaonesa diploma, samakatchulidwa kuti doctor, pa ballot box, pa ballot paper, akangolemba hapo kuti chonga napa, pamene atakachonga munthu wa standard 1, munthu wasapunzira ka wamisara ka ndiwantu wanji, azakwera kapo akachonga ngati pomwepo, ahoso akachonga chipepa chomwecho, pepa la yake siyana kuti awandosauka, awandolemera, awandopunzira, awandosapunjira, chimenecho muchidziwe. Ndabwera pano kuti ndikuchenjezere. Ndimaliza ndikuchenjeza boma la kupha, boma la nkhanza, boma loyipa, boma la MCP. Pamodzi ndi chakwera. Remember, sinimakuopa nine iya. Ndipo ndimafuna ndikuwuza ndikunena kuno. Zonse zimene mukupanga mogwirizana ndi NRB komanso Malawi Electoral Commission zofuna kubera zisankho zimene zikubwerazi. Ife ndikusaphunzira kwathu kutazipeza tikuzidziwa. Ndipo anthu onse amene mukuatuma, ndalama zimene zikumatuluka, tikuzidziwa, tikuyikani pa mbalambanda, mufune musafune. Ndimafuna ntero, kuna kuti Malawi mundilole, ndiyambe ndikuchenjeza, zipani za opposition. This is time now for all opposition parties to stand up kuti mumenye nkhondo yopulumusa dziko lino la Malawi. Remember, my degree, my diploma, chuma chanu. Choka pachoka sitinga zuke kumenya nkhondo zikufunika manpower kunala kuti timozi titandidze kuombola dziko lino la Malawi. Game changer lero ukubwera moyambirira ndi opposition bwani. Opposition ikugona kamunivezeza kaya. Opposition osama ngoti tenga ifo yankula yankula kumakala ngati zitsiru zanu ya kumbariko kumati tenga ngati ife zitsiru kumati tenga ngati ife ndosa punzira kumati tenga ngati ife ndopanda nzeru. Antu kumaka unza mabwana au kuti amena chabwana osa werengere ya amena jando opanda nzeru amena jangosa punjira amena jando opempa pempa nonsa amena maganiza mantu dumena usumula fike pozitzi wandare. Because with my little experience, one thing I know, politics is a game of numbers, and that number si kutengera kuti uyu ndo punjira uyu ndo sapunjira uyu ali ni chuma uyu alibe chuma. Wina aliyense Malawi amaeneka kuti akavote. Wina aliyense kuti alowe mboma samalo wa mboma ndiawo chochota kuti amadziwa kumuza president mabonza samalo wa mboma chifachaja famadziwa kupangira nzao ma damage samalo wa ndiaja chifachaja amadziwa kuyankhulira nzao mabonza ali ni chiphazi chokhomerera zinzao. Politics is a game of numbers, and that number including poor people and wasapunzira and onse opanda maina kudziko amakayima panjero kukavota. Ndimafuna ndikuwuzeni, don't ever make any single mistake kumunyoza munthu ovutika kumusiya munthu amene chifachoti mwanumo mukuziona kuti muli anthu onzeru koma nzeru zanuzo pa ground palibe chimene mukupanga kamunivesesa kaya kuli anthu onzeru ndiyankhula ku DPP. Ku DPP kuli ma MP anzeru kuopsa ma MP okonda dziko lawo ma MP okonda ma constituents awo okuti ngakhale DPP lero itachosa itawakhomerera kuti sakayimirira chipalicho akayima independent akawina akayima akawina ndipo sangalephere. Why? Anthu akwawo kwama mukonda anthu akwawo kwama wathandiza ni munthu okonda dziko lake pamene ena zipazena wa amene akukhomerera ma MP anzawo wa amene akukhomerera anthu anzawo wa alibe ngakhale murawo pa ground ndipo sangadza wine kuma constituents awo ena ndi othawa thawa ma constituents mbano zongoyeka nakuti pa funda ndipati ngakhale kola ndilowe cholinga tenda kuti ndizapezanso mpando wa MP zitsiru za wanthu. Ndikuyankhula zimenezi chifukwa chakunena kuti mudziwe inu a Democratic Progressive Party maka inu ma regional governor mukupanga zinthu za uchitsiru kwambiri mukumala ndila ndalama kuchokera kwa mashadoku mashado ena wefeti kwa njiwa atumidwa ni MCP mashado ena wefeti kwa njiwa anapa sumema business ni MCP mashado ena atu kwa njiwa akumakala ma meeting ushiku najina na mkuma kwa mafuja na kupasa ni zindrama zimene MCP yaba ni kukawa pasa mkukupasa ni ma governors mayamba kumayo nonga. Tikunena pano ma constituency ena makaso pano wa suku unachitika mezi sanko za kunena kuti nokoni governor ndi uti sopano governors ndi uti sopano youth governor ndi uti sopano constituency committee ndiiti sopano sizidachitike fanod wither wa president Nahama nda governor akale oonongaja okuphaja munthu oyipa mtima uja cholenga choti asachokepo pampano chimozimozi anthu ake alipo amene wawo angakhale ku NGC alipo anthu opondereza otse ziphazi mukumenya gemu ngati siti kupita ku zisankho mukumenya gemu ngati kuti inuyo nga nzeru inuyo mukumenya gemu ngati mwafikapo mpando mwaukhala yes ku convention koma mukumenya nkhondo ngati mwavala mpando sopano waboma ndimafuna ndikuwuzeni nkhondo ya mtundu umene yozimva kuti inu ndinu mwafikapo ndinu dolo izipwetekesa ziko lino la Malawi kamniveseza kaya a Malawi akufuna munthu wina aliyense azichepese uli ni ndalama uzichepese umaomberedwa mmanja uzichepese uli ni maphunziro uzichepese gemu imene ikubwera isiza akavote si maphunziro ako ayi gemu imene ikubwera akavote ndi Malawi potengera ni mavuto amene akukumana nawo ndimafuna ndikuwuzeni ena anu ngakhale mukuti mfemfemfemfem mamijimu ena anu ngakhale mmathamangira kuipisa azinzanu ena anu ngakhale mmathamangira kusamvera azinzanu ati ndi osaphunzira iye aisiri ankiyanga iye amene adiyandiyana ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti no inuyo kuti muzalowe mboma zikutengera uja osaphunzira uja akakuvotereni zikutengera uja amene alibe china tilichonse akuya azimbalobalo zachiteze uja akakuvotereni zikutengera aja amene simayankha mafoni anu aja mafoni awo aja akakuvotereni inuyo musiye chikhaliro chanu chondiukhachi Amalawi azikumanani zoopsa zofuna kuti muziwe zimene zikuchitika zamba sitenga ngati anthu anzeru kamniveseza kaya game changer lero chazandiyani tikufuna ife tisinthe manyaka matuvi amene ali mbomawo lero lino ena amene amazoona ngati asikapo ena amene amazitenga ngati madolo sindimadziwa kuti mumazitenga ngati mwina mwache chipani mwina cha DPP ndi chakwanu Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni ndinachita kupanga chisankho chonena kuti ine ndizakhala political activist and ndizakhala pano kuyankhulira dziko la Malawi ndikanafuna kukhala member ngakhale wa DPP ine ndinayiyamba DPP munthawi ya Leti Bingu wa Mtalika ndi chipani chawo cha United Party and wina aliyense amene tinayamba nthawi imeneyo nditakumutchula pambali pakuti ena anamwalira nditakuwatchula pano so ngati kuli kunena kuti no mwina munthu amene atakwenda kudo ife tinayamba nawo mene chipani cha DPP chimayambika after Professor Bingu wa Mtalika kuchoka ku Mozambiki ndi kudzayankhula kunena kuti ine sopano potengera ndi kukhomera lidwe kwangaku potengera ndi ziphazi zimene zandizungulirazi potengera ndi maadvisors oyipawa potengera ndi anthu onamawa ndayimapandeka tinali pomwepo ifeyo si ife anawo kuti tingauze zopusa ya let me tell you kunena kuti makani nthawi zambiri amakamugwesera munthu kupompo maphunziro nthawi zambiri ngati suna atenge bwino amakupanga iwe ngati ozungulira munthu andi ziganizo zako nthawi zambiri zimakhalaso zopepera kamniveseza kaya ine ndi Mr. Game Changer chikondi chausi tithokoze chifukwa choti tili ni msogoleri muli ni msogoleri ku Democratic Progressive Party odekha komanso azindikira koma musamamugwiritsa ntchito mwauchitsiru right Professor Arthur Peter Mtalika Democratic Progressive Party President munthu odekha osalongola opanda nkhondo munthu okonda democracy munthu amene amangofunira dziko lino zabwino koma amene mumakhala ndi maganizo oyipa kwambiri ndinu anthu amene mumamuzungulira president amene mukumuwuza pakana panopo zoyipa iyeyi ajaiyayi bwana amene tendosazindikira ajaiyayi bwana sanga kuthandize ajaiyayi bwana saziwa chizungu who are you chizungu chikaima kuma ballot box chizungu chikavota usamawamuononge bwana usamali ononge dziko Amalawi chifuna kupulumuka ndipo kuyambira lero ndiwawuze ma regional governors wonse kuna kuti musiye kulandira ndalama kuchokera kwa mashando MP musiye kumvera za uchitsiru ma constituency mwanthu akufuna zisankho asankhe azisogoleri ma governors amene akuwafuna kamniveseza kaya ndipo osapanga mistake kumabwera ndi ma MP anu mashando anu mthumba kuti constituency ikuima wakuti ndi zija wina analuza nazo kansala kumangochi zija fa munabwera ndi wanu amene mumamfuna iyayi koma amene ndiwe wathu uyu siti kumfuna maboza mkwerekete pakana mungani akatenga munthu amene kubera kuja sakumfuna that behavior stop it from today ine ndi Mr. Game Changer chikondi chausi remember sinimaopa china tilichonse sinimapembeza fano ineiya ndipo sindizagwadira zopusa ineiya tikumva kupweteka ndife kamniveseza ife tikuyima kuyankhula kuchunzula boma lonyasali anitima sakirwa every day and night. Inu muli mahotela mu, inu muli maloji mu, muku endela zima gama doza nuzondula, muku ndiaswa iswa imuli amena jange tied out. Ngati kupelwa pelu efeti, zani yebu inu. Mafandu kuzeni. Kumamba kuji, kuli mulungu. Ni mafandu tero kunena kuti, ngati ena sumuziwa. Let me take you to the scripture. The Bible says to the book of Esther, chapter number 3, verse number 1 down. Bible kunena kuti, Haman, anakonza chiwembu kumukonzera Mordekai. Ni mafunaru muinvesto senkani. Mordekai ya maone kangatopa na nzeru. Mordekai ya maone kangatopa na mapuziro. Mordekai ya maone kangatie sanga pita patari. Mordekai ya maone kamaso kwa ahanzwe rongati chichiru. Chifukwata ahama ndi amene ana muzungulira ahanzwe mfumu. Andi ama yankula zoi pisa ntweda. Tori ngatota kutio akarepa mpando, akarepa mamba, apitile kumara mulandi ahanzo rofum. Mkumai pisa ntwena, andi zafika po mpangira chiwembu Mordekai. Tamvesa that, chimozi chipenda sana chiziwe, Mordekai anari ni history ya ufumu Ahasuero. Mordekai anapanga zintu makolo ache zokuza ufumu Ahasuero. Ahama ni sana ziwe. Nimafuna ni kuhuze, muli nima puziro yes, muli nima unindo yes, baya nikana ni president yes, koma mujiwe, zina zimene miza jikulu jikulu zimene suchitika kujiko lino, ziwembu zimene suchitika kujiko lino, sumu nga ziwe, nga sumu zichepesa, amene tima ziwa ndi fia game changer, amene ama ziwa ndi atina Bonica lino, amene ama ziwa ndi atina Bakiri Mnyamata wa Bakiri Mnus TV, amene ama ziwa ndi atina Ntanyiwa, amene ama ziwa ndi atina Comrade Saro, anyamata o siana siana, amene timati tikaenda abalawa matikulupirira gakala kugwira nchito kumpanda konko alikustetika house komeko ama tuuza ngakata kala kutanyamuka kupita kwa Amerika kandi kuti di president yo kutanyamata aliuza niziko alichenjera kukuchitika saku nizaku sanga kuuza ni inuyo ya mwina mwazitenga nga nimwafikapo sukuru ita kukuuza ni zinshisi sukuru sima muuza mtu zinshisi ama usitwa zinshisi ni mtu odeka watu kulibandi ama atikuona maso ankono kudeka achimwene ndale zani zume mpangas, muti pwete kesa mzikoli. Haya mnive sasa kaya. Bible alikunena kuti, kubuku la Mateyu, chapter number 2, akunena kuti, Yesu pamene anabadwa Bethlehem wa Yudea, amene anamuona, si anduna Herod, no. Si Herod, no. Si intelligence Herod, no. Amene anayamba kuchiwa kuti kwa mbalo mkulumusi Yesu, anali antosa punzira, anto panda chuma, anho shauka amene muma ziwira Musa oweta ngombe mene maonekera damena nayamba kujiwa kunana kuli kwa badwa mprimusi Yesu damena nalandira chinsisi muchenjere pakupanga underret anthu amene kuyankula chilungapo kujikula mlao muchenjere pakupanga underret ndikupanga chipovwe anthu amene ali ndikutekera koima ndikupanga zinthu pa ground zone kani maso because amene anajiwa kuti mprimusi Yesu abadwa anali abusa angope. Chintu china, mulungu anazi panga zituzi, sana kuhuze ni inu, amene mwaya yandikira a president, sana kuhuze ni inu, amene mumadia ndia secretary general, amene mumadia kandinda ni kandima vice president, sana kuhuze ni inu, kuti Yesu wabadwa. Mulungu anakawa uza, atuena ocho kila kutari, Bible sinina lembe ziko lake, ikuti anzeru akumbawa, kuti kwa badwa mpulumusi Yesu. Nipa anayenda kupita kumene anabadwa Yesu ku Bethlehem wa Yudea na mafushira. Herode anadabwa akuujidwa. Kunena kutino alikuti amene anabadwa mfumu ya Yuda. Pakuti iti taona njenjezi yache kumbawa. Ndipo ife tabwela kujamula mbira iye. Mafunani kuhuzeni amene ata kumuza president Chilungabo. Ndiantu amene sana muyandikire. Amene ata kumuza president Chilungabo. Ndiantu amene si angakareso ama puziro. Si antu oine ngangati opusa masomano antu amene makalamu kwa kumirepa sipa masomano Bible likunena kuti Herode anatotomboka nama nena kuti mufuna mutantawisa chani alari kuti amena nabalwa mfumu ya Yuda pakuti tinaona nyenyezi yake kumbawa ndipo tabwela kujamula mbira iye Herode anelodabwa nama nena kuti pita ni mukamula mbire mukabwela muduse mambuno kuti naneso ni kamula mbire so kumbanali ni maganizo ipa ni mafuna ni kushimi kijilene kunena kuti ndale za dziko lapansi ni ndale zimene sizikhalanso kutino mulingalire mene mumalingiriramo tagwirisa ntchito zisiru zimene makhala mukuzitukwa nazo amalawi ntawi ino imene tikuembekeza kulowa so mbomba kuombola dziko ma faife yonga ndi activist titakuyankhula chilungu kuti fulati we mboma fati fati koze ziko fati fati yes nonse amene mukunena kuti tatopa tatopa osa masekreta zoipa iya hai kuli akuda kuti ndikayankhula manager ndekuti kuchipani kundikhala ndani ndikayankhula manager andichosa pampano achipani ndikayankhula manager akayankhula mabosa kwa bwana iwo ni ndani amaziteka ngati ndani alibeso ngakhala anthu amene pa ground pita nisanyisonkhano go bukukanikaso kaya munimvesesa kaya mafuna ndikuchenjezeni inu a DPP mudziwa chinsisi chimodzi kunena kuti no mulungu ali kumbali yanu your excellency professor Peter Wamtarika bwana mudziwe kuti mulungu ali pa inu amalawi ali pa inu ndili chiyembekezo cha malawi china chili chonse chimene anthu amene akuzungulira nakukuuzani muchisamale mwaona kuti pa ground pakupanga chani papa na anthu ena ntchito zawo angokhala mu office ndale sikukhala mu office ndale ndi pa ground ndale sikumangopita kumapeza njira zobudamizira bwana iya kuti azikuona ngati mukugwira ntchito kam pa ground ife ndikuyenda chauchewu pa tamenyedwapo takhapidwapo taombereredwapo mulungu akuti sungati tili moyo inu ya mukuyenda ndamumangopitirabe kumangomba amalawi anzanga amuna ndi akadzi kwina kulikonse kumene muli ndimafuna ndichilangize chipani cha DPP kunena kuti panopa mukonze ma constituency muja anthu akudandaula ineyo ngati munthu mzika ya dziko ndili ndi kwathu kumene ndiku luchenza imene mbali imene mayi anga kuchokera kumene ineyo ndachokera ndi Khonjeni Mangunda constituency bambo anga ali Goliath constituency ndine mwana weniweni amene ndikuchokera ma constituency awiri amenewa koma ifanyo ti voti umavota mbali imodzi ndikavota mbali imodzi ya ma constituency awiriwa ndimafuna ndiyankhule kunena kuti no ndipereka chisanzo kuti pakana lero kulibe usogoleri right sikunasankhidwebe usogoleri andi zimene sizikungochitika wina sanga bwera pano yayi akudama mwakunakuti abwera tikukane tipite ku constituencyko tifanyoti kuti amene akupangisayo ndi munthu wina wamkulu kulicho ndiko tifanyoti walandiranama andi amene akupangisa ndi shano wina kumeneko amene akugwira ntchito ndi mcp ndanakuma andi zimenezi zikuchitika ma constituency ambiri ino alicho ndimkumapita ndi anthu kumene kuchako iyayi ndikufuna uyu iyeni mp wachali komweko kale iye tikufuna uyu mp ali ku parliament akumenyera ufulu dziko akukana mabiro onyasa akulimbana ndi democracy kuti ikhazikike wina akati governor kandi regional governor kandi governess akumapita mu constituency kupatolera zindalama za anthu kuna kuti muzakotera kumusiya munthu amene akulimbana ndi kuteteza chipani you are very stupid kaya mnivesesa kaya masana kapena mawa achakwera mndikonzekere ine sindikupanga zachibwanaya ine sindikufa lero mulungu wandipasa zaka zochuluka zoti ndimenyere nkhondo dziko lino la malawi achibwendo mndikonzekere ankaka mndikonzekere inu achitchola mndikonzekere inu azikhale mndikonzekere dziko la malawi sitima ngayende yopanda chitetezo ngati mene zilipo dziko la malawi sitinga makhale anthu omadandaula everyday yet you are still there eating our taxpayers no we can't accept that remember malawi walero si malawi wa ma 1980s kapena 1990s no we are different and if you I don't know what can I said and how to put it kuti zimveke bwino ndimafuna ndikuuze ndibwera ndi audio yanu ine sindikupanga nawo zachibwanaya amalawi ziwana kunena kuti no ine ngati game changer ndifuna ndichilangize chipande cha DPP kunena kuti chonde amalawi akuti tagwirizanani inu a DPP tikudziwa muli ni maplana izo ife sisatikuze tagwirizanani a DPP ngati chipani chachikulu a 4D UDF UTM amalawi tu akutero nkhani yatha tizipita ku zisankho tikatenge mpando uja nkhani yatha koma pa ground dip osapanga mistake yomatinyoza ifewe osa mapanga mistake yoma anyoza kumatenga ngati chitsiru achina bonikali osa mapanga mistake yoma atenga ngati chitsiru achina bakiri mu news tv osa mapanga uchitsiru oma anyoza a Limpopo FM ngati zisiru osa mapanga mistake yoma anyoza ma activist iye amanja ndosa punjira saizi wakukamba bwino chizungu iye amanja libe ndalama apangira kusauka ife ndikanakhala kuti funa kuthesa umphawi wathu lero titalandira kale ndalama achibwede k koma tikukonda dziko la Malawi osa mapanga uchichirunga numero uya ambaye kudalisera